Igama ndingu-Jane, ndizelelwe apha eCape Town. Isekhona i-racism inintsi apha eSouth Africa. Unobangela oba ndithi i-racism inintsi yintoba izinto azihambanga ngolu hlobo thina sasicinga ngalo ngeli xesha besisilwa i-struggle. So I think u-government kukho indawo apho athe wafelisha khona. Umba nje nobeka wokuqala, it's about educating abantu after the liberation. Kwenzeka ntoni, uachieva ntoni, ufumana ntoni na. So government has started there to fail.
Igama lam ndingubuyisile wakakapteni. I-racism ayikapheli. Thina ngohlobo lokuba amalawu ufumana i-first preference emsebenzini. Ndandiyikhapenta mna, phofu ndiyikhapenta according inantsika i-profession yam. Ndagxothwa ngenxa yokuba kusuke kufike ibhulu pha ngo-2004. Liyathe la bhulu ukana a kafra yes this ni Mandela said Tate and as I kak ndayibona ba iracism ba isekhona.
Igama lami ke mina mfowethu ndingu David kaMkhize, ndingumkhize isiduko, but ke la adopta isename yakwaChambula because of the past. Yeah, ndazalelwa eKensington. Isekhona iracism, although it may not be visible as it used to be, because even up to today we have not yet achieved what we were fighting for, a true non-racial, non-sexist South Africa, in a sense that there are still, you still have those who have and those who have not. Now ndithetha ke abantu umzekelo abahlala kwi-suburbs. They are very few. There are very few of black people who are owning properties like Hout Bay, your Simonstown, your Somerset Strand, and so forth. It's only those who have, as opposed to those who have not. So racism is still there. It's a cancer that is still gradually fading, bit by bit.
Ngumdalana. Ngelo bukhoba uStanzo Singiswa. Umzekelo uyizi. Okunene ke nyana abantu bamhlobo basahlala koobhazabhaza bezindlu. Kodwa ngolaa hlobo babehlala kuzo ngalo, abantu abamnyama bafike kunzima kakade benza amatyotyombe bengenanto, besokola njengolaa hlobo le lobandlululo. Basahleli kuloo matyotyombe ke nangoku iminyaka iphelile engamashumi amabini. Iphelile abanye besahlala koolaa bandlululo lamatyotyombe. Umzekelo nanga uyafana ke nalo wamatyotyombe. Kwasasa abantu abamnyama bavuka ngoo-3 okanye ngoo-2, ngoo-1, ngoo-12 bowulalela kwasasa bafuna inkamnkam. Akukho zindawo zoba bangahlaswa kakuhle banikwe indawo yokuhlala noba kuyanetha, baneta kweze kulaa maholo. Kanti soze uyibone kubantu abamhlophe loo nto ifana nale yakwasasa, fike bengathi ziza deans etotini abantu abamhlophe, ayikho loo nto. Ndiyakufungisa andinangqithi ungaya nakwephina iholo labantu abamhlophe, soze uyibone le nto uyibonayo kwezi ndawo zabantu abamnyama besamkela inkamnkam. Soze umbone nangoko umntu ebala efole ezitatweni efuna umsebenzi. Ngabantu abamnyama bodwa fike befole kwezi trato befuna umsebenzi bengawufumani umsebenzi. Iselola bandlululo likhoyo ke la mabhulu.
Igama ndingujonga ikhaya wakaXesi, ndisegugu lethu.
Mna ndinguThabiso wakwaNokwe, ndihlala NI-12.
Ndikhe ndathenga indlu ne kwi-suburb area. You understand? Well, Ndandi Tenga from a white person, by the way. Mm. And again, my neighbor was a white person as well. Ukala kwa Mutenga Indra, by the way. Ekuhlaleni ndafumaniseka into yobana uba eyi ikhona ingxaki because lo mntu lona does not accept that into yoba ndineighbor yakhe because ekuseni akho kubulisana emini akho kubulisana uyafika usuke emsebenzini uyaqona ndilapha akho kubulisana tu uyaqona so which is ke ngoku into yobana uba laa mntu lwana usenalaa discrimination that into yobana uba how come the bene black neighbor? Mm-hmm. Which is usazama u discriminate abantu abamnyama that into bana bona bana kwazi ukuthi bahlale up to an extent that into bana wathi wathengisa uyimka
imba bani thi racism isekhona phe South Africa nithi sileqa 20 years of democracy yabo sikhululekile but uyofumaseka kukho izinto ezenzekayo ezenzwa ngabantu bamhlophe typical example lando yabamama babe banjiwe kula res yayiselantukeni ikule ndawo kanina batyiswa baselisa umchamo ngala mabhulu yabo so zezinye izinto
Free State University
yabo and yonke laa nto yenzeka ixesha lenkululeko but bayazibonakalisa bona uba abakho basayiaplaya i-racism yabo so ke ngoku andinokuthi mna i-racism yinto emkileyo isaphile i-racism
ye isiphatha kakubi because urhulumente okokuqala lo wengcinezelo waimplimenta into kaboy nogele utatam abenguboy beyi-garden boy umamam abeyigele azokhulisa aba bantwana ofish that means ke ngoku item yokwenziwa amakhoboka ngenkani whether uyathanda whether awufuni uyigele yalo mfazi funeka uwenze izinto zalo mfazi mhlawumbi lipenti uthini ukline ukhulise abantwana bakhe ayonto imandi leyo kuthi thina bomama babantu abamnyama kodwa kuthi ke ngenxa yentlupheko phakathi endlini uhambe uyofuna umsebenzi kumedebe uphangele kumedebe uze kubekho ke ngoku igama elithi wena ungugeli umyeni wakho yena usegadini uyibhoyi yalo mzi ligama elo kulawo magama ngamagama athoba isidima somntu omnyama.
Just a couple of weeks ago, to be specific, when we were traveling to the Eastern Cape, we came across, because the car that we were traveling with had battery faded out. Then in one particular instance, we went to inquire to one of the garage. Instead of, you know, this business person showing us a quick fix, all right, he then referred us to a small town where we believe it was owned by his friend because in his business he didn't have battery. Then when I inquired about the manner in which he handled us, he showed no interest in further speaking to me. He said, look, bye-bye, I'm finished with you, next. So for me, that was nothing but a racist experience.
Tabise Malewa, age 55 years, Lalari Kukulete. 2 years back in that same northwest, going to Ottosdal. Sa tibana ne venye bolo likweli se ungong mama opete usana e back. Nisheli lota lona e front. Pate ngusasunga pete na kamera. O driver wayehalele ukufota ukuthi ayikhuphe kwi-daily sun. So that's when the city came over, Ubandlulu alikapheli eSouth Africa. E-Western Cape isenintsi kakhulu, amakhalata asafumana i-first preference e-Cape. Abantwana abafumani misebenzi, efumana amakhalata, and ufike babona baqeshwa nge-experience, not ngofunda kwabo. amakhaladi sofika abantwana bethu banezertificates bahleli abafumani imisebenzi
ubandlululo bhuti lusekhona lunintsi lona soze luphele and nangoku kusasetyenziswa la system yoba umlungu liindiya likhala njengobabala aba bantu kusasetyenziswa loo system ayikapheli because ezi kwii-companies bafilisha ukuthi nxa ngaba bona kwii-company zabo bazawuthatha abantu abamnyama bae-employe kwii-post ezi-high and then baphathe abelungu okanye amakhaladi ayizuba rayithi loo nto leyo kwii-companies ezininzi abantu abaziibhosi ngabelungu ngamaindiya ngamakhaladi irrespective noba umntu unostandard 5 noba umntu unostandard 3 wena uyigraduate uzawuphathwa nguye isenjalo nanamhlanje ayisoze ijike loo nto leyo into exingileyo kusasetyenziswa esaa strategy se-group areas act ayikapheli i-group areas act uba siyayijonga isaqhubekeka but in a smart way kwi-government yethu ke ngoku yiyo ke ngoku ekufuneka izikhathazile but i-problem ayizukwazi ukuzikhathaza ngezinto because ayizi ebantwini izowuqonda uba kwenzeka ntoni sithini nangoku sikule tight corner ngoku singaphuma njani nakule corner so yonke into azidicayidela that 400 parliament members eziphe palamente so you cannot decide for i-country yonke niba yi-400 or 800 you come to the people and then nibonisane nabanithi bethuna nantsi into esiza nayo so sicela i-input yenu masikhe sihlaleni phantsi sihlale utyeni le nto sibone uba le nto ingalunga njani na so isoziphele inantsi kula nto umxhosa yedwa ikhaladi yedwa i-india lodwa umlungu yedwa ayikazukuphela laa nto abantu abazawuphila ubomi obuluxurious obukwaziyo into yoba ohlala phakathi kwabelungu nama-india ngabantu abamanithi ngongqongankulu and then bona they can afford to buy indlu yebond ahlale ke kulaa area thina asikwazi because asinanto ezandleni and the worst part of it eyenza izinto zibe worse i-privatization the private sector it killed imbulela umntu omnyama ibulela i-future yomntu omnyama educationally politically ekuhlaleni privatization it have killed i-country yonke
ngokokubona kwam mna kungenxa yoba abona apha e-western cape kwecala kanye lalapha ekapa imost yabantu abaninzi ngabantu bebala so ke ngoku i-first preference kwakunyanzeleka uba caba mayibe ngabantu bebala kungababona kothiwa thina singaba se-transky sisky ntontontoni asingabalapha enantsikeni e-western cape so that is why i-racism isekhona nangoku because i-first preference yeyabantu abamnyama yiyo yamalawu
there's a company that I was working for ndisebenze for 8 years for with the company yakhona and ukwenzeka being a visually impaired that was working for the company I've trained so many colored people and including abanye babantu bamhlophe yaqona but kodwa ke ababantu being that ndingumuntu oba trainileyo yaqona you'll find out that into banba they ended up being iposts zami you understand aba bantu befika ndisemsebenzini ndibatrayina but kodwa ke aba bantu abayana ndiyibona into yobana le nto lena because of i-color yam mhlawumbi ke that made me into yobana uba mandibe phaa kulaa ndawo ndisahleli kuyo iyaqona ntona and it's something which nam ke ibikade ingandenzi happy up to an extent that into yobana uba ndabe ndiyaphuma totally with the company ndingoku
umntu omnyama akukho nto ayifumanayo siphila ubomi obufanayo thina njengakuqala akho andiwuboni mna umahluko and secondly abona abantu bebephila bhetere kunathi ngelaa xesha nangoku yayingamakhaladi nama-india kuba amakhaladi wona ngawona ayethathelwe apha ayengathi ayefana nabelungu thina singabantu bokorobha izitubu emahesini bona bebekwa kwikhompyutha nasezifowunini emisebenzini so andiwuboni mna umahluko kuloo nto leyo asohlukanga nganto and number two amakhaladi wona namandiya ngexesha le-force removal wona anikwa izindlu ezirayithi ngolona hlobo because bona babe nee-floors beneesilingi benombane benee-indo zekamere benamacango adecent thina safakwa emakharejini akukho silingi akukho mbane akukho flori akukho itoilethi outside ufuneka ebusuku ubuphethe sisisu ufuneka utravelishe ubheke etoilet kuba sisastratravelishana namhlanje. So andiyiboni mna le nto kuthiwa yenzelwa abantu abamnyama ibhetere. Ama-India one nabelungu namakhaladi kukhona umahluko omkhulu phakathi kwethu nabo. Uqalela ku-education kwizikolo uye kwasport amabala abo nento abazinikwa ngurhulumente like iikhithi zodlala abantwana babo yonke into isanikwa bona thina akukho nto esiyinikwayo kwezethu i-areas. Uphinde kwakhona ubuye uye kwinto ezindawo njenge-swimming pool you go to i-swimming pools abafundiswa kuzuquba ziphucuke more than ezasema-117 ufike inamanzi agreen nezindlu zabo yonke into yabo ikwi-first class ama-India amakhaladi abelungu ngabona abantu abaprioritizayo kule country. Thina asikenzelwa kwanto akukaqaliswa nenjani kuthi thina sisahleli ngolaa hlobo besingalo thina abantu balapha ekapa.
Ucinga uba yintoni le ibangela ukuthi abangamaNdiya nabantu bebala baloko besithi nokwenzelwa yonke into yenzelwa umntu omnyama kulo Mzantsi Afrika okhoyo namhlanje?
Hayi ke ndizawuthi benziwa bubuhlanga ke kuleyo into yi-racism le banabo ubuhlanga ama-India nee-whites ezithetha loo nto namakhaladi enziwa bubuhlanga because ubuhlanga bona abukapheli totally ebantwini.
Abantu abamnyama ungathiwa ngabantu bebala nabelungu bathi bona bengabantu bebala kukhuleke thina bona batsala nzima kanti kwazama izitrato kuzo zonke izitrato oomabhonti ivili ooma Mrs. Plain akukho nesinye isitrato uyasibona simdaka sifana nezitrato ezilapha egugulethu ezingenziwanga nasemabhonti ivili zonke izitrato zakhona zilungile zihle iimoto zihamba kakuhle kodwa ezasesetin tse izitrato zibi azenziwa mane kuthiwa zizakwenziwa neerhangi zigcweleyo ngabona uthi sowuhamba ubona sowubanjwa inyoka emlenzini.
Ibuhlungu ke into yokuvuka ungumama uphume endlini ngo-6 AM uya eziteksini okanye etreyinini or ebhasini ufike kume iqhu ende ufike emsebenzini udiniwe but akukho nto unoyenza unyanzelekile uba mawuqale usebenze and uqala ke ngokujongela umntana uwenza ngentliziyo yakho ebuhlungu uba abakho abantwana bashebelele bazawuvuka kho mntu uzobanceda ukuthi abanxibise i-uniform abanzele isonka akhona esosonka ngamke singekhona esosonka but ufika wenze ii-sandwiches zalo mntana womlungu ofuneka ezozothathwa ngabazali bakhe bamsesikolweni usebenze imini yonke umfazi womlungu akekho uye kwitennis uyofunda udlala itennis okanye igolf or ntoni uzobuya ngexesha lakhe akuthathe ahambe akubeka to the nearest taxi rank or ntoni nalapho ufika ume enye ikhi ufika endlini sophelelela uthando udiniwe uthando senalo for abantwana bakho bathi bacela le bantwana so uyabashawuta umntana uze ne-homework awukwazi nokwenze umenzele i-homework abantwana bakho bafeyilishe esikolweni because akukho thando ucele nangee-weekends amanye amaxesha uba abophangela ngee-weekends siyaphuma bezojonga abantwana bethu siyaphuma for the holiday abakho abantwana bashiyeke phaya kulapho ke nokudlwengula kwabantwana abangamantombazana abancinci iqala khona okanye omnye umshiye ne-boyfriend yena lo uthi wena ngu-boyfriend wakho uhlala naye apha endlini adlwengule omnye wabantwana bakho apha amenze inkosikazi ngoba nawe ngoku akho thando lakhe apha endlini alikho uthando apha endlini ufika nawe udiniwe this boyfriend of yours ikufuna uthando alikho ibuhlungu kakhulu kakhulu but ke angakho nto sinoyenza singoomama funeka unyamezele ukwazi uba uzise isonka nesi sonko sizisayo incinci nale mali uyizisayo ayikwazi ukwenza yonke le nto ifuneka yenzekile apha endlini ingxaki eyona leyo imost yabo kaloku aba bethu basuka phayana kwezazikolo zabo bakhwele ibhasi okanye i-transport baze elokishini apho ke ngoku uyibona ke ngoku ngiwa umntana omlungu uya ngaphaya ufika yena kukho umama ozofika amenzele ukutya phayana oqeshiweyo uzokwazi ukungaphinda athathwe xa ifuna usiwa elwandle athathwe ngemoto asiwe elwandle. Lo wakho ngokufika apha elokishini wena ungumama wakhe awukho uyokhangelela yena umsebenzi. Oko bomke endlini ngo-6 uyafika umntana ke ngoku ufika khona nokutya apha endlini. Uyalinda ezondawoni ufike noko ngo-6. Ngamanye amaxesha okanye awuphangela uyowukhangela umsebenzi obuya ungaphethanga. Ndinento ndithi andikayiboni ke mna ezeimbonation okwangoku.
Kodwa ke asiwafuni, asifuni uba siba ngomeyidi, oneni nomeyidi. Ushiya abantwana bakho from 8 o'clock ufike ngo-8 ebusuku ufike kuthiwa omnye ureyishiwe, mhlawumbi omnye utshayiswe yimoto, awukho, awunalo nexesha uzawubaleka uye kuloo Red Cross ubuya kwakho kweso sibhedlele sasafuneka uzikulungiselele uphangela. Njalo uyocela kumadam into yoba umntana wam ureyishiwe uba ndibuya leyithi emsebenzini. Umadam angacingeli nalo angacingeli angabi nanimba yaloo nto yoba hayi mandikhe ndimyeke ahlale a week ajonge le meko akuyo or ahilisheke le ntlungu akuyo abe ekufuna apha emsebenzini kuba ngantoni ulikhoboka loba uhambe uyophangela wamkele i-R500 a month uye grocery ngayo igrocery kwaPick n Pay iphele uphinde kwakhona ushiye yeteksi uphinde ukhwela iteksi uphinde ufune enye i-R500 kumadam. So olo hlobo lokuphila it's a slavery, laa nto upromote i-slavery ngayibiza njani uslave, yes kupromotha uslave ubukhoboka. But ubukhoboka ke ayiyonto imandi emntwini, ngaske umntu ahlale engumama wekhaya onesidima like overseas, njengoba overseas bephila ngegolide yeli lizwe ongaphangeliyo usupporta si-state ufumana oku noku 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 noku. Ngaske kube njalo nakule country because we've got resources, we've got i-country yebileyo and siyazi uba kutheni kunje kule country yethu.
I-Rainbow Nation, yes, yinto ebalulekileyo because at least noko sakwazi ukuthi sidibane nabantu abamhlophe nabantu bebala namandiya sibe ngabantu abayi-1. And again, i-Rainbow Nation, to be honest with you, it's only working for abantwana. Yaqona? Abantwana abangazinto that into yobana bangoku namhlanje ndikwi-colored school, yaqona? Ndikwi-white school. Understand? Because uyazibona umntana into yobana uba ewe yesidilapha and ngoku akho nto loba there's a racism and other stuff, yaqona? Uyazibona into yobana uba ewe yes this is i-Rainbow Nation thina because zonke ii-colors zilapha kwesi sikolo ndikuzo. And again thina bantu uyaqona noko sebekhulile we don't see into i-Rainbow Nation bantina yaqona loo nto leyo. And mhlawumbi noba ayisisebenzeli loo nto leyo that into yobana there's i-Rainbow Nation because so many things that we're still experiencing yaqona apha kule Rainbow Nation that is xele into yobana this i-Rainbow Nation yethu le. Ewe yes siyayibona kodwa into yobana uba yinto ekhoyo for abantwana bethu.
Mna ndingothebisa andikayiboni i-Rainbow Nation because if ibikhona i-Rainbow Nation andiqondi uba ibhulu lingakhona ibhulu elisakwazi ukuthi lihlalise umntu omnyama at the back of i-van yalo kanti we are calling ourselves i-Rainbow Nation. Andikayiboni mna i-Rainbow Nation. Maybe after 30 years to come izawuba yiyo ngoba into endiyibonayo abantwana aba baye bethu abafunda nabantwana babelungu ngabona abantwana endibabona abantu bangathi badibene. Thina I'm sure from all 40 years onyuka andiyiboni mna i-Rainbow Nation kuthi ingakhona ke kwabantwana bethu abakhule nabazukulwana bethu but at the moment andikayiboni na i-Rainbow Nation.
I'll make an example ne of i-friend yam that is in Joburg. Unabantwana bayi-2 yaqona. Abantwana batshomene nabantwana babelungu and xa soloko simane sincokola ke thina nje basihleli apha soloko sithi eyi abantwana abajongi abayazi le nto sibalezen. We never had that opportunity thina into yobana uba masibe sidlala nabantwana babelungu yeqona because abazinto phokolo yesen. Ndithi ke kuye ke mna ke ndithi no uyayibona ke kile into yobana uba yinto enjani it's Rainbow Nation in Mhlonishwa. Yeah. Yes, because it's black and white. Yes, playing together. And kumnandi kuba aba finish nothing. Ileno nicho into banba lando le it's for abantwana abancinci abakhulayo bangazi niks. Thina abantu bazinto. Hayi.
Hey, andikayiboni kahle, ndiyiboni kahle mina Rainbow Nation. Obecinezelwe usengulolahlo. Obehluphekile uselolahlo. Andikayiboni mina iRainbow Nation. Not unless ba ugovernment unoza nenye ialternative. Yona iRainbow Nation ay exist apha eMzantsi Afrika. Ingakumbi ii-townships zethu ayayikho andiyiboni.